Ikura bise global forum nde wemni. Ana di menu nekele mama. Aye jila kukobia. Onyo wula tentinu akoko wao. Ikura bise media house wudo kuchoku wo. Aye. Ndambise na jama dwebe lile. Ndambise gazuru wali ilono. Oboda wule gre huonye mbise. Shikwe no boda hongala walie. Oboda wule gre huonye mbise. Gamana sigade lawa lawa. Mbise neje yodono wali ile. Nde gazuru wali ilono. Abdu shingo de fuole. Abdu shingo de fuole. Gamana si go da hujola nya he ai owo tolo da di godo mba ha tu si go da ni fulama owo tolo da di godo ma tu si go ni fulama aka mai luzuru na mada hende ya nde mbise mai luzuru so na ko da hende ya unu ga du gbala bojo shonu anyi ise bojo shonu ga witu uzo ne be ha ga ya ga o nde mbise uzo neba ha gade ya ga ande no neba ha hujola nya nde wezi ni hide gabe akwa na garezi ni local government anyi ande nebe ha hujude la nya ele ele lu o owo tolo jabi godo e una hulo tolo jabi godo e una hulo tolo jabi godo e nde mbise una hulo tolo jabi godo e Maduku ya lawa, maduku igode fuole. Ande chochi kuwe santi kreise gade bia bia. Sowe meche, onye anti kreise gakwe bia bia. Anti kreise lere handi kuloko puwari ayazon. Anti kreise le nde suwe bandili huni hun. Anti kreise lere nde suwe bandili huni hun. Yagoro bandi sulari yazon. Nde zini hide, unahuno tunu jigita hun hun. Akasi ndega uzo ha hujo la nya o. Nde zeno na mbise o. Una huna sandega wezi ni hide. Gaje dibe wakwa. Umu mbise nde nonu lonono nama. Una dawa la nya. Otu shi igode fuole. Una huna tolo jadi igodo maduku ya lawa. Otolo jadi igodo e. Otolo jadi igodo e. Otolo jadi igodo lishi lishi. Raja nebe meki hedyo ha woko ma. Agiru di ranyo zonde gawa gawa. Onyega ni che kukwa nama. Nde mbise. Aju waso onyega ni che kukwa nama. Mbise leje yodo magwa goku. Kakam kama. Asi magunu kakam kama. Nde kemre juoyi. Kakam kama. Nde ochonga lokoe. Kakam kadema. Mwaboro kwe garebole. Chife meki hedyo ha, igagare bole. Otu shi go de fuole.
Awo mo nyobo. Awo mo nyobo na chobo. Otu tili me handi ayina hana kwa nyego polisi ama wanyo wa mwa kana kwa radical evangelist. Keje mapa wu janjak. Awo me chupa driver. By profession. Kwa wano, my driver mra keme 4 days, keme abala ano. Oshu mwa habolo kuta. Jeba. So my motor sink. HM na wo beri ile anya cha na eba na. Awo book am se gbari abia. Che so di easy. Amam ranga de more than 6 feet deep. So oba chokwa nde ba so wo ya o so na o so governor chobre no before nde se ha ka cha nwa abia e woro cha.
Biko. Ile anya le no tayi mi anya
gba lodo. E ma na go abala mo do nga mvoka motor ke me 6 o'clock ha jira nga. I game is again. It was a little high game. Make a lot of water. Because I got them mana enough from one going huge. No, I didn't go ahead. Doesn't he tell me something? The matter, doesn't he? Do you want Buddha? Because I got better also. Who do me and Melko CM? Near bag of also. Imagine Lonya, he rejoined in a command. I never compound. Lula wrong. Look to ministry food to set this in a compound. There, yeah, I'm doing it. Why not want the government to have you? I'm a high game to save life and road movement of the days in it. This small warrior is why I have to put up.
Oh, yeah, this is a man, honey. Nazi need them, this eh? If Lassus on the bay, I got ya ga. One on the second one on the Fukama, for die, fudaye ma di mi si elu sekun wonanu sekun wonanu fuka ma fudaye ma di mi si eni mu sekun ikoro bi se global foro wundoku eboku le jada bo wa mna lani irele je ku kaya mi ri lani ntile janu mu ye sin dile sin o mo ro si din ba mu jiri bia ikoro bi se global foro jiri moji akati state anyi ahagi bu hope uzo de ma chete kwesu uzo de ma anyi gi guzo hodo leji uzo de anyi njo anyi gi guzo hodo anyi were ngwongwo lotu pasi enye o ai o nwere olu puruche na ma ngadi mbala bu badere mba achara no nga ha hujo lanya neji governor ewetu aroro ala anyi ewetu aroro ala anyi ewetu mbala bu nde ka anyi ndi gba no nye gari gba dola mbanaka governor chetere sayin noro na bonka onye no na bonko ji shirin ichere sayin riri vena mai hunu no ya mo kendule achara no ni mo ya ga wura nyirin onye wo la haro mu lilo mrun ba wo so ufode re na anyi do wanda ya ufodu ji re ni wure do wanda ya ufode wore mbala bu so shi anyi hu ụfọdụ jiri mgbala bụ sochi anyị hụ gọvanọ ewetu mgbala bụ nọ n'ime anyị ewetu arụrụ ala ndị ka anyị ewetu arụrụ ala anyị ọdịdị onye gara ịkpadọla mgbalaka ikrobize global forum bịara okwuo irele ejekwu ka ya mirila anyị ntilejanụ ka ya echindilechi mgbe bịawabịa mere anyị mma he bịawabịa mere anyị mma dame ka ụzọ ọhịa dịrị anyị mma chileke mara m ebere m akpado ego na mbize ndị mbize aga m ịlụ ụzọ anyị tee ya agba ụzọ chiri ebe jọnshọn gawa Ezinihite aga m ịlụ ụzọ ọhịa mmemme anya ishi dafọ ibeku gawala agba ụzọ ebe ka anyị aga m ịlụ ụzọ ọhịa tee ya agba ishi afọ ibeku gawa omuhu aga m ịlụ ụzọ ọhịa marụ ọhịa msieke mgburu jọnshọn gawa ebrede mrute ebrede ụzọ gawa ebe ahụ marụ ọhịa aga m ile ndị bi gị mana ime emevụ ọhị ndị gbara ego bịa memara anyị ya unu lewe gọọmenti ọ ga-eri anyị unu anụla he unu lewe dị gọọmenti ọ ga-adịri anyị agwara m unu agbasa ka aka m ka mma ka aka m ka mma ụfọdụ ndị bi gị mana ewu ndị ụrụ gịjighị mgbara ala ha kwụ ụgwọ ya ya wuru ekes of land ha zụọ ya gị kwụ nwakwụrụ ahị bekin ha kwụ ụgwọ ya lekwele okporo ụzọ ahị chie gawa o unu lekwe n'ụzọ ahị meme anya unu lekwe n'ụzọ ahị mezie ya emezie ya wuru ekes of land ga kwụ ụgwọ ya ọdụshigode fuole oho ga mara si igodo ahụ juola anya ee ahee.